Here's a question. What is the last sentence in the Botswana National Anthem?
Hey.
Hey, mama, sadi, hey, man, sapa, man.
Sentori ke wa pele mo pelong yana
ke fatsileno la rona
macha
fatsileno la rona
papa ne ngira la
tso hamba na tso ha
are nenge ka riso
fatsileno la rona
mpa ya mmini
ri nne ka kagiso
ka kutlano le kagisang ya rona
a le neng ka kagiso
pa re el go pa neng go dira le fatshe la rona
a re neng ka kagiso something like that
le fatshe la rona
a re neng ka kagiso
the answer is le hatse la rona
16118 mputsa
to learn more interesting facts about Botswana sms mputsa local to 16118 only on orange try it now for free terms and conditions apply